mi golgotha athe mi kakarama usimakathe usomandla bathembi usonini nanini bethembi isimangaliso bethembi ithemba lenkazimulo ithemba labendulo eselafelova okhiphela amazwi njengekona embetha amandla njengengubo owahabula ulwandle wahlula uisrayeli kutshenga umhlabathi owomileyo siyakhahlela kuwe sithi galabela ibanzi siyakhahlela kuwe mandangathi akekho kanti ukhona sonini nanini bethembi ikhaya sile lemfanao